Sizolalela ukuthi lokho kukhulunywe engonyameni okuthiwa kukhona enye ingonyama ngabe ngevela phi ngeyubani lowo ngonyama okuthiwa uyavela kwaZulu siphatha kabi kakhulu ngoba ngeke solokhu kusukela phansi emlandweni akaze amakhosi abe mabili kwaZulu.